Jongeye kugucira runo rubanza nitwa Marayika Gabriel. Hano rero ni mu kirere hejuru ku birometero 900. Mu kuvuga runo rubanza n'urutsinda turakugura urubandanyo je mwijuru. Nero runo rubanza ni kwa gutsinda uraja mu muriro. Muriro. Hano rero kandi imbere yo kukwakira muri runo rubanza ni condition. Uratangura widondore wisobanure uwiwe hanyuma. Urubanza neza na neza ni warutsinda wabyumvise kuza kuca mu ijuru. Nayo urubanza rwa gutsinda turagushira mu muriro udahera.
Mini jemedari wa jeshi lisilo la serikali, najua life ya bushi kama mzunguko wa sayari, naishi fulu ucheshi kama fisadi wa mali. Life inaga scratch kama mfumo wa gorori, buja inaga kipimo kama homa ya msoto. Flavor ipo kwenye promo na juo wa kandandoto. Mayona ya ogopa ngono wezu kwegeza geto mkulima, huna mavuno kama unagopa kubato. Yo!
Ulisiri kusoba nurutanzi, guzui.
Sindi siri ndi B-Face.
B-Face tira kwa giza kwa mawe gezi nkumi chane chane mwana ward. Ni kuweli.
I must say Andrew Girango na mabui. Twitter reigns. Arundi yeah. Wagi na Natasha.
B-Face ya insaku.
Insaku za good.
B-Face tira kwa giza chane guhenda ba na baba kubda. Batarari limba ndiri imbo change batarambi kizina. Na chachane gubari imbo mundiri imbo zawandi wa star. Ukabashira mundiri imbo zawe kugirango wagi.
Jewe kenshi ndakunda kugira ibindi abantu batarakora.
Ziba. Gabanya kwiyemera.
Oya ariko nyene ntimutangure kumvuga ngo ni kubera ngo niyemera. Kwiyemera legacy def.
Bindi kwiri kiwa mawishira heju. Iki wagiza kwa wishira heju wose tubashira hasi. Ukama wita kini.
Umwe wese uzawumva ngo jengo ndi king. Umuntu yasohoye indirimbo umwe munsi gusa atari yigera aja muri stage avuga ngo mi ndo king. So bisigura yuko rero uko kwiyemera kwiwe hariho n'abiyemera muri vide hama rero muri ico gihe abafana bagacagira choice bakaraba umuntu akwiriye kwitwa king nico gituma umwe wese arabire kuriwe. Eh kandi noneho si ivyo vyonyene no mu R&B ste benshi bariita ba king.
B-Face uragizwe ubusuma na cacane kuba navuga yuko nikoresha ibyo mu gikono bibonye utabisiga inyuma.
Natar umusuma wa vre ahera ku ifurushete.
Ure susuma wa giri twa kore gi gutawo. Nta kiza na kimwe wa rakore gi burundu.
Je muri ndabe narabereke ama locations y'ibugarama. Nico gituma izensorite zo kuja kwifotoreza mu piscine y'abandi ngo turiko turafata ama clip tuja mu masalo y'abandi ibi nibi. Numva no ba proud no kwerekana ivyo abantu aba étranger bataraza nga. Uravyumva? Ibi bintu vyama vyutuzu twubatse neza hanze baradufise ama barabara barayafise ariko natiyo n'ikindi kintu. Rero nk'ikiyaga cyo mu Kirundo nta muntu numwe ndabona yagifatiye ko ama image. Kiretse abaje kwa visit abonyene. Rero nimba narabikoze gutyo kubera nkurikirana n'abantu benshi. Biroroshye cyane ko umuntu ataraza mu Burundi yifuza kuhaza kubera ko yabibonye muri clip. Ahantu twagiye hameze nko muri désert hariya gihanga. Bahazi muri hali abantu baje kugagirira hali mugabo ntibadugije drone ngo berekane ingene hameze iteza kirya cyayi kiri mu bintu bi represent igihugu mu bwiza bwacu.
Ikindi kintu twagiriza no gutukana cyane mu ndirimbo zawe ndetse ukaba wara natutse n'abastar bagenze bo mu gihugu kibanye cyo Rwanda.
None nagize nabi ni draw zanje nyine sinigeze ndabatuka barankukuri gusa
utambwiye kwiyakana ibyo wakoze bikanda kwibutsa ko mutsindwa tuguta mu muriro udahera
gusa. Jewe nubwo bakunda kuvuga ngo nyene ngo narashishwe indirimbo zanje bakumviriza imigani nca nyene bijya n'ubuzima bw'umuziki wanje. Wewe usanzwe unzi mu buzima busanzwe eske meze kujya nyene ni kuvuga yuko umuntu ari mu kazi actinga nk'umunyakazi nyene sivyo
bika ruto gusubiza ku isi hama wiwe abakobwa babandi.
Umutima wanje ntabwo ari urubaho ntabwo ari buye cyangwa igiti nanje ndakunda birashika nyene nanje ki cancer